Iphilingamengameli wezwe uPaul Mashatile ukholelwa ekuthenini iNingizimu Afrika iseyinde indlela okufanele ihambe emayelana nokuthuthukiswa komnotho kanye ke nokwehlukana kwezinhlanga namasiko naphezu kwemizamo emihle esenziwe kule minyaka engamashumi amathathu yentando yeningi. UMashatile obekhuluma ngesikhathi kethula inkulumo yosuku kwingqungquthela yeminyaka engamashumi amathathu yentando yeningi eNingizimu Afrika ebise-University of Johannesburg e-Auckland Park. Le ngqungquthela ke yensuku ezimbili eqale ngolwesine nezophothulwa namuhla kuhloswe ngayo ukuthi kuhlanganiswa amakhanda ngesimo sezwe ngokuthi kwenziwe ucwaningo njengoba izwe ligubha iminyaka engamashumi amathathu yentando yeningi.
Ivalwe ngegiya eliphezulu inkomfa yezinsuku ezimbili ebungaza iminyaka engamashumi amathathu elakuleli lathola inkululeko. Obethula ke inkulumo yosuku namhlanje usekela mengameli uPaul Mashatile uveze ukuthi elakuleli lenze ushintsho olunzulu ukubhekana noqhekeko ngokohlaka ulimi kanye nokunye.
This reflection must enable us to ensure that over the next 3 decades we must see meaningful social, economic and global transformation. In our reflections we need to show an understanding of the world we live in order to develop appropriate responses that are scientific and evidence-based. This requires allocating resources towards research capabilities, economic modeling, particularly focusing on answering the fundamental policy question of why, what, and how.
Obengumunye wezihambeli ezivela phesheya uDokotela Rahid Ben-Shams uthi intsha inendima okumele idlale ukufukula umnotho wakuleli.
This would simply entail us being able to speak the language of the common people. We need to speak their language for them to participate back with us. But why should we stop at providing the minimal requirements? As we continue to improve and develop our policies and services, let us also explore the possibility of transforming these new confluent rivers into something even more extraordinary.
Le nkomfa idingide izinto ezifana nokusebenza kohulumeni basekhaya, ukhanjiswa kwezidingonqangi kanye nokunye. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngise Auckland Park.